Tsebana ba tsokae and welcome to Motlotlo Friday. Hey lang wa tsebana twemping hlahetse. Ha ka qualify ho kenela Miss South Africa ho bana ho tshe ke motla ga hono. Ma ke na botshata wa nna ke kotse hampe. Ne ke le Miss Thuthukani, Miss Mponteng, Miss Sipisabenya, Miss Monnang Kampang Khala na ke o rata monate. Aha! Mo! Motlotlo Friday, wena ke tsamaya.